Zachi Malawi.
Sawandi muno ndida mwali mundi gonda mbuye mundi gonda mundi gonda gati pali chabwine chomwe ine ndi machita chomwe chipangitsa kuti mutindi gonda chomti kana gonda tajitsiva kuti satajisiye kuti chikondi chanu paine Santa Joe, Kayanga Nambuya Manda Muya Manchotza Udali, Ulenda Wanda Mandu Titabo Santa Tiga, Omaguti Wambili Anga Agaman Biwona, Tone Nali Bemukule, Kuseje, Nikama Ona Tituzi Zanga Zakale Kale, Masomanga Mison Zimbuye Imalendeza, Wasindikila Kutisa Sezi Mapanga Panda manyazi ndi mancha mbuye zapta mandana Ndi kwa wina wongu kala wasauda moyo wonse Kusia na kulava kiuma kena kondigu kwanso Ndi tandize ni kutete selazo mwema nipata Mkasunga ndeka mbuye mionege langamba Chintuji moti inenditiwa
Sawon sosia na nicholinga chamdalito Malo mokala
pana ndi kukala chipsinjo kukondereza osaula kunyoza osowa kusalemekeza makolo ndi apulu onse kusambaza ena kudzikweza mkufuna maulemu kudzitama ndi ndalama kusokoneza mabanga ngochenjela mbyelekezi kusamale wakuiwalitsa kumene mdalitso udachokera pachangwa kenkupa kuba komanso kuwononga chikadzacho kachisomo cha mbuye achakutawa zikomo mbuye kuti mbalola moyo wanga uyende mzowa wapenda kamba kansanje yota chifukwa chazomwe mwandipatsa ndi masankho kala chete poti nkhondo isiyanga odalitsa ndinuyo oterezanso ndinuyo chinthu chimodzi ndi mayami
download music from www.